yo ubuntu ikigi byaga binini
bagenzi namwe bakunzi ba radio inkinzo ijwi ry'ibiyaga binini turabaramukije amahoro y'Imana kaze mu makuru yo kuri radio yanyu inkinzo ijwi ry'ibiyaga binini kuri mikro muri kumwe na Angelise Mahoro udufasha mu buhinga bw'ivyuma kugira amajwi abashikire atagira kanenge ni engineer barakamfitiye Dieudonné Semutungwano nimu niwe yatunganije aya makuru yo kwigenekerezo rya munani Kigarama umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu nayo akaba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira Nubu igihugu c'u Burundi ntigisiba kubura abana bacu bashowe kuri Songoye na Evariste Ndayishimiye n'akagwi k'abasendede FDD bironderera amaronko bagurishije abasirikare abasirikare batari bake harimwo intwazangabo zine baheruka kugandagurirwa muri Mushaki mu ntambara yabahuje na M23 ngo ibara ryaraguye ngo barakubiswe baramererwa nabi baratabaromoka abapfuye n'ibikoresho babitaho bivugwa na Wiringoma avugira igisirikare cya M23 aho bukera ku wa gatandatu igenekerezo rya cyenda Kigarama umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu muri URN hitamo neza tuzoba twujuje imyaka indwi dukora uko dushoboye kose kugira turabe ko twarandurana n'imizi mugera w'ivyiyumviro by'ihonyabwoko n'ihonyabwoko mu Burundi no muri kano karere k'ibiyaga binini Mwana no makuru turabibutsa intumbero ya URN hitamwe neza nije twashoboye kurangura muri ino myaka indwi yose iheze ejo naho muzoheza mwumvirize ijambo nyamukuru rizoshikirizwa na Apotre Bernard Ntungwanayo umuhuzabikorwa wa URN hitamwe neza turasubiriye kubaramutsa kaze mu ido n'ido ry'aya makuru Nubu Uburundi bwaraye busubiriye kubura abana babwo b'abasirikare barungiswe na Perezida Evariste Ndayishimiye n'akagwi ka CNDD-FDD muri Congo kugwanya M23 hejuru y'amaronko gusa abo basirikare b'abarundi bagandaguriwe mu mugwano na M23 yabereye mu gitondo ca kare co kuri uwa kane igenekerezo rya ndwi Kigarama umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu majoro Wiringoma avugira igisirikare ca M23 avuga ko abasirikare ba Congo bafatanije n'abarundi na za nterahamwe za FDLR n'imigwi ya Wazalendo na za Mai-Mai n'abatangira b'abazungu bavyutse ijoro kuja gutera M23 ariko basanga nabo bajyaniye amajanja barabivuna bimwe bishimishije maze baranabirukana muri Mushaki ni nkuru ya mugenzi wacu Jean Christophe Mugisha
ni nkuru yatangwe gucana cyane ku mbuga ngurukana bumenyi ejo ku munsi wa kane igenekerezo rya ndwi Kigarama mu 2023 mu gitondo cya kare abantu bose bavuga ko ibara ryasubiriye kugwa ko abarundi basuburiye kubura abantu benshi mu ntambara bazindutsemo na M23 muri Mushaki muri Masisi abandi bakibaza nimba M23 yashoboye kubohoza Mushaki bitabara abanyagihugu bari bamaze iminsi bicwa bongera bahohoterwa n'abasirikare ba Congo n'interahamwe n'abasirikare b'abarundi bongera babatwara ibitungwa babaturirira amazu n'ibindi kugira tumenye inkuru y'imvaho kuri ivyo vyose vyari ko bicana cyane ko kumbuye ngurukana bumenyi twamagaye Major Wiringoma asanzwe avugira ingabo za M23 maze aratwemerera ko ibiriko biravugwa rukuri atabasirikare ba Congo n'abarundi nazo nterahamwe nazo nsoresore za Wazalendo bazindu tijoro gutera ibindiro byacu basanga turagavye turabivuna ati batakarije ibintu byinshi cyane ati abarundi bobo baratikiriye umviriza Major Wiringoma n'umunsi ku wa kane igenekerezo rya ndwi Kigarama umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu twaje kubaha amakuru y'ibiriko birabera ku nzira ije Masisi nk'uko mubizi twari twarabivuze igisirikare cya Congo n'abo bafatanya ari bo ba FDLR abasoda b'u Burundi ushize ko na bamwe bahora mu ngabo za EAC nabo binjiye mu baturwanya ugashyira ko abatanga b'abazungu n'indi mibiri myinshi musanzwe mu baje batazambaye bacece impande zose kudutera kuko mubizi igisoda gitabazi cya M23 muri hano mbere yacu yo gutabara abanyagihugu twarabirukanye mu ngwano yabereye Kabati na Ruzenda barahunze ariko guhunga bagiye nk'abaja Mushaki rero barakoze ishano baraturiye amazu baratabagaje
ko kudesha twe no kwikire
ko ari cyo
bakirwa
ikerekeye bitungo cyose nta nisho twokivuga ko
baratuye
barishe barafasha abagore n'abakobwa ku nguvu kuko tukama tubivuga
abantu
b'ibikoko abanyamacakubiri arenze ukwemera
barabyerekanye
ashaka rero mubimenye ingabo za imbretuwa zashobora kuguma bireza kudatabara umuntu ari mu ngorane nyinshi cyane twaciye dukora akazi byihuta dukora igikorwa gikomeye rero nk'uko bama baciye batabarunguka bahunga bagenda akaruba
atanga
ingabo nyinshi n'amasase turabizi twabatse ibintu byinshi kandi mu
gihugu
twafashe mpiri abasirikare benshi abo bamenje bishe abantu
bakiri
bahunga ariko twarafashe amaradiyo no guhanahanamwo amakuru yabo menshi bataye
barumva
turamenya ibyo abo bicanyi barimo byose ntabyo bakoresha turafite ibyemezo bikwiye dufite amaradiyo menshi twabatse rero abo bicanyi bakoze ibara muri Mushaki tuzobakurikirana gushika iyo bazoja hose tuzobakurikirana kugira inkaho zabo tuzizimye aho bazoja hose tuzobasanga kuko ntidushobora kwemera babandanya bica ba mama bica abanyakongo b'abahora kuko bavutse basa kuko ingwano yacu icyo turondera twebwe nka M23 ni ubumwe bw'abanyakongo bose tugomba ko twese tubaho mu mahoro mu gihugu cacu kuko nta munyakongo asumbuye kirazira twese turi abanyakongo nk'uko Tshisekedi yazanye abanyamahanga abacangiro abo barundi yazanye kwica abanyakongo mu gihugu cacu tuzobakurikirana iyo bazoja hose n'umwe nk'uwo zabo izo nkuru zose zizova ariko kugira tuzibone ndabashimiye mu ntambara zimaze iminsi zibera muri ako gace amakuru ava ku rubuga avuga ko abasirikare b'abarundi aribo bahasiga ubuzima ari benshi ku mvu zitatu ubwa mbere ni urubuga rw'ingwano bataramenyera neza ubwa kabiri abasirikare b'abanyakongo n'interahamwe na ya misiyo ya bazalendo bajana ku rugamba bobo urubuga rw'intambara bararuzi abasirikare b'abarundi twavuganye bari muri iyo ntambara bavuga ko iyo rugamba rushushe abasirikare ba Kongo na za nsoresore za bazalendo baca bata inkoho hasi bakiruka bobo ngo baba bazi niyo baca bahunga n'imyonga bagenda barinyegezamwo icya gatatu gituma abarundi bapfa ku bwinshi abasirikare ba Kongo bamaze kwiruka kandi batababwiye iyo M23 ishitse aho bari bari basanga ingabo za M23 zamaze kubakikuza hirya no hino kubava hagati bikaba ibibazo bikomeye uyu musirikare w'umurundi aridogera cyane abasirikare ba Kongo batanu urugamba
barayi badukoreye ko gose urumva gose yakarekarekare ashi twaye tubuze abasuda benshi baratwatatse amapozisiyo yose ashi y'abakongomani y'amihimbiri kiriruka aca batuza ko rero twarasana tubonana prom ana tubonana ashi ibara rya iriguye ku mutsindi wacu turamasuka bapfuye bakomeretse risigaye ntura ashi twararushe turiruka ahantu twari turasa turiruka ntura ashi si abantu wa muhungu tekarekareka ikintu cyari dukuye n'amagrenade iyo twatera dutera dusubiye ashi si abantu vrema kandi n'ibyo urumva bigiye kongomani ibyo byari bifite ibigwanisho hama bica birabita urumva bica baturasisha izo nyene z'iwabo turamenana bashobora kuduporogeresa ko twarazana tubonana vrema hari n'abo twatayeyo rekareka n'ibirebire hasi hashane turaturaretse twarahamutse sana ubu turacarindiye aho turi rero ko bashobora kuza kudusangaho bwari bwari yuko kandi kese ntiworaba
murabyiyumviye ko iyi ngabo za M23 zibomoye icyo bakora ari ukwihora abanyagihugu b'abatutsi bari muri utwo turere muri ya ntumbero yabo ya minsi yose yo guhonya ubwoko bw'abatutsi bwitwaza ngo nibo bashigikiye M23 ibiri ku rugamba muri iyo ntumbero nyine Evariste Ndayishimiye na CNDD-FDD banungitseyo abasirikare ba CNDD-FDD n'imbonerakure kugira baje gufashanya n'abanyakongo n'interahamwe komora M23 maze barengere mu banyakongo b'abatutsi babamare muri uwo mugambi wa Ndayishimiye na Tshisekedi abasirikare b'abatutsi bake basigaye mu gisirikare cy'u Burundi nabo nyine baragiramiwe amakuru ava muri icyo gisirikare avuga ko ubu atakira agaseseshwa rumuri abasirikare bahoze mu gisirikare cya kera bitirira abatutsi barabatora bakabarungika muri Kongo ngo kugira baje kwicwa na bene wabo baba M23 bitirira abatutsi barongera bakanabashira ko abasinde DFDD ngo bagome babacunze kugira ngo ntibatoroke ngo baje muri M23 aho umuntu ntiwanareka kwibaza ko irugamba rushushe batanabahindukiriza ko inkoho bakaba ayo babicira kuko benshi dusanga ari bo ba mbere bapfa bya biva ku butwari bwabo canke bicwa nabo basinde DFDD baba babacungishije iki ni kibazo gikomeye ngaho aha macakubiri ya moko agejeje igisirikare cha Sende DFDD nimbonera kure namaganya menshi uyu musirikare ayagira mugenzi we ko muri rusangi abasirikare b'abarundi badandajwe ko batwagwa nk'abacangiro kandi atanu ushobora kubaza ikibazo atagomba kwicwa
pe tuvise ikibazo twaradandajwe waradandajwe wewe ubagukura iyo uri gukorera bakakuzana kibuga c'indege bashikaho kibuga c'indege baba baca babugarana ntaba basubira kuja bagaca bagenda bakabamuriza mpunzi nta bindi bababwira nta kibazo baza kuvuga ko babashizemo abantu babo bajana kuje bwo bavuga ati ya mututsi muramucunga
mugihe muri ibore nitamwe neza twiyamiriza uko gukeye uko bwije ibyimvyo by'inyabwoko mu Burundi no muri kano karere muri rusangi impingira cyane ndende inyifato nk'iyo ya Kisekedi na Evariste ndayishimiye siye kugwanya mu majambo gusa no guhagurukira rimwe mu buryo bwose bushoboka iby'inyabwoko rigahagarikwa vyihuta hakoreshejwe uburyo bukomeye kuko biri ko birarenga urugero
arakoze mugenzi wacu Jean Christophe Mugisha Mucha make ejo abukera kugenekereza rya 9 kigarama umwaka w'2023 muri UN hitamwe neza tuzohimbaza imyaka indwi irangiye tugerageza uko dushoboye kugwanya iziyumviro z'ihonyabwoko n'ihonyabwoko mu Burundi no muri kano karere niko tumaze gutera intambwe tarino ariko urugendo ruracari rurerure kuko kugwanya iziyumviro by'ihonyabwoko n'ugoza ko imbere yo kubashikiriza ize UN hitamwe neza yaranguye muri ugo rugamba rutoroshe reka mugenzi wacu Jean-Marie Ruremesha abanze atwibutse umurongo ngendegwa ko wa UN hitamwe neza
abarundi n'amakungu bamenya ko urunani UN hitamwe neza rwavutse inyuma yaho umuhisi perezida Petero Nkurunziza na Sendede FDD bakoreye ibidakogwa bagahonyanga amategeko izuba ryaka bakihagira ikiringo cya gatatu cy'ubutegetsi kandi kinyuranye n'amategeko ibyo nasenare ya ese yarabyemeje naho atanga ingo mperekeza zakurikiye abagiye mu ibarabara kwiyamiriza igihonyangwa ry'amategeko barishwe abandi barapfungwa abandi baromogwa mu gihugu gushika uyu munsi igihugu ntikirasubira kwitwa igihugu citeka nk'ibindi bihugu kuko ibyiyumviro by'onyabwoko byari yubitse byaciye bisubira gufata iyindi ntera ikomeye ni muri iyo ntumbero UN hitamo neza yavutse muri Kigarama mu 2016 kugira ngo turabe ko twoja turasemerera ngo turabe ko abicanyi boteba bakanatinya yuko abarundi n'amakungu bazi ibyo bariko barakora muri UN hitamo neza turemera ko amacakubiri y'amoko yazanywe n'abakoloni kugira ngo bashobore gutwara ibihugu byari bifise intwaro ya cami ikomeye cyane ariko abategetsi b'ibihugu benshi batwaye Burundi ntibashoboye kurengera ayo moko ngo bahurize abarundi bose kwitwa abene Burundi batiswe abahutu abatutsi cyangwa abatwa CNDD-FDD aho iziye yaje yoyo kuvomera uwo mugera w'amacakubiri kuko nta n'ikindi bari barakoze mu mwanya wose bamaze mu ishamba atariho nyabwoko ry'abatutsi birababaje kubona abo bicanyi nyene bazanywe n'amasezerano y'Arusha ariho batwara igihugu uyu munsi bivuga ko atamahoro arama abarundi bashobora kuronka bagitwagwa n'abagize umugambi w'ihonyabwoko ndetse n'umugwi w'abantu bakoze igihonyabwoko mu gihugu amahoro y'UN itamwe neza iharanira azoca mu guhagarika no gucira imanza abicanyi bose kuva Burundi bwikukira gushika uyu munsi azoboneka kandi abarundi b'umutima bicaye hamwe bose atakuvangura bakavugana ingene intwaro nziza ibabereye gutunganywa kugira ngo yubahirize umuntu wese aba mu Burundi aho cashingwa ingingo ngendegwaho zo gutunganya neza inzego zose z'igihugu guhera ku butungane inzego z'umutekano indero itunga ry'igihugu burimye n'ubworozi ibyerekeye amazi n'umuyaga nkuba ubudandaji n'amahinguriyo n'ibindi hoca hashigwaho kandi amategeko atomoye yubahiriza akongera akorohereza abikorera utwabo niyo ntumbero yotuma umurundi wese ashobora kwishira akizana akagira ijambo mu gihugu ciwe akazi ka leta kagatunganywa neza umuntu akaronka akazi ka leta yisunzwe ico azi n'ico ashoboye bataravye umugambwe avamwo canke intara n'ibindi iby'igihugu bironse abantu babitunganya babishoboye kandi bakunda igihugu umwanya muto cyane abarundi n'uburundi twoba twateye imbere n'ibindi bihugu no kubirengana tukabirengana tukaronka ibidukwiye twese tukabaho neza reka tukaronka n'umusesekara dushora mu mahanga igihugu cyacu ni cyiza kandi gifite ubutunzi bwinshi cyabuze indongozi
arakoze mugenzi wacu Jean Marie Ruremesha UN itamwe neza buca duhimbaza imyaka ndwi dutanguye urugamba rwo kugwanya ihonyabwoko mu Burundi no muri kano karere twoba tumaze kurangura ibinganiki ivyo twishimira ibinganiki ivyo tugoye kandi bikitugoye nibihe bizotoregwa inyishu gute n'inkuru ya mugenzi wacu Kaneza Queen Vera
kuva umukoloni wo Burundi yinjiye muri kano karere agatembagaza intwaro za cami zari zitunganijwe neza kandi zikomeye kugira ngo ashobore gutsimbataza ubutegetsi bwiwe byabaye ngombwa abibe umugera w'amacakubiri abantu basubiranemwo bajyane mu gihugu cy'u Rwanda umukoloni yarashoboye gutsimbataza neza ayo macakubiri baranayashira mu nyandiko abenshi muribuka za manifeste z'abahutu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda mirongo itanu n'indwi aho hatanguriye kuvugwa iby'ukwikukira umukoloni yaciye ashinga intwaro yishakiye wenyine izobandanya gukwiragiza ibyiyumviro by'ihonyabwoko by'abatutsi gushika igihonyabwoko ritanguye mu gihumbi kimwe amajana icyenda mirongo itanu n'icyenda rikabandanya gushika ku kamaramaza kabaye mu gihumbi kimwe amajana icyenda mirongo icyenda na kane mu Rwanda mu Burundi uwo mutego wo gushinga intwaro yubahiriza amabwire y'umukoloni bwarawusimbye kubera ubutwari n'ubukerebutsi bw'umwami Mwambutsa n'umuhungu wiwe n'abandi bashinga ntawe bijunja n'ijambo bari bamukikije gutyo Uburundi bwikukira bugitwagwa n'ababukunda ibyo ntibyabanezereje abakoloni ari naco gituma baciye batunganya kugandagura umuganwa atari umugani Rodoviko Rwagasore kandi bagatako bakabishikako twarabuze intwari twarabuze umuhuza w'abarundi bose twarabuze umuntu adasanzwe yabona kure yabona imbere yiwe iterambere ry'abarundi bose atakuvangura inyuma y'urupfu rwiwe abakurikiranye ku butegetsi ntibashoboye kugwanya neza uwo mugera w'amacakubiri wabibwe n'abakoloni ngo bawurandurane n'imizi kuko abo bakoloni nabo nyene bagumye hafi benyegeza igihugu cagumye mu ndyane zidahera gushika uyu munsi muri iyi myaka indwi irangiye URN hitamo neza yarakoze uko ishoboye ibikisha ubwa mbere mu matohoza yimbitse ikagaragaza ibyayavugiwemo mu biganiro no mu nyandiko kugira yereka abarundi ko amacakubiri y'amoko atabaho ko yazanywe n'abakoloni n'abazungu akanakwiragizwa n'abamenyeshamana b'abamisioneri kugira ngo ducanemwo bashobore kuducura bufuni na buhoro biboroheye mu bitabo umuhuzabikorwa wa URN hitamo neza yanditse biraboneka neza ko muri kano karere dusangiye imiryango iyo nayo ukayisangamwo abo bita abahutu n'abatutsi bivuga ko ubuhutu cyangwa ubututsi butigeze buba amoko ariko uko abantu bari basanzwe babaho mu mirimo yabo ya misi yose icyo cyari gikwiye kugira abashiramoko imbere babone ko bari mu bubeshi butagira izina naho tudasiba gusemerera turabona ko abagize ihonyabwoko umutahe n'ubu batumva ko baguma bavomera uwo mugera URN hitamo neza ariko ntituzorambirwa turizeye ko ugwaruka ruriko rurakura uno munsi bazoteba bagatahura ibyo tuvuga bakaja ku murongo mwiza wo kubana mu mahoro reka gato aba banyegewe nuwa mugera wiho nyabwoko bave mu nzira batagiye ku nguvu imyaka izo batwara kuko nta mvura idahita uyu munsi URN hitamo neza ikigwanisho gikomeye imaze iminsi ikoresha no gushira habona ibiriko bikogwa nabo bicanye bose atakujya umunwa kugirejo canke hijya ejo ibintu bihindutse mu Burundi canke muri kano karere muri rusangi abo bantu bafatwe bashigwe imbere y'ubutungane bwigenga bahanigwe ibyo bakoze byose ntacho tutakoze ngo tuvuge kandi dusubire kugira turabe ko wakwikubita gashi bahindure ariko akagwi kaba CNDD-FDD gapfukamye munda igihugu kagumye kica amatwi kabandanya kica gafunga abantu abandi bakabangaza kongera karundarunda itunga ry'igihugu mu mifuko yabo n'isiha mu kigega atacamira abarundi bageze ku rwego rwaho ibyo byose babibona bakanuma ntihagire ubutarika urutoke ngo avyiyamirize kubera gutinya kwicwa URN hitamo neza twarakoze ibyo dushoboye byose twebwe turasemerera atagushishitira abicanyi imbwa tukayitwa imbwa umusuma akitwa umusuma umwicanyi uko nyene nta kindi kizokiza Uburundi atari ukuri kuko ikinyoma intwaro zagiye zikurikirana zubakiye ko niyo kansere yagumye imunga igihugu gushikaho kigeze uyu munsi igihugu canyuma ku isi muri URN hitamo neza nidutahura imvugo zimwe zimwe zo gushishikira bicanyi n'abambuzi ngo nuko bafite ubutegetsi uyu munsi uko ni ukubatera inkigi uko kuri kubabaza abicanyi nuko kuvuga atakuraba ijya nino uyu munsi haribonekeza ugufatanya hagati y'abagize umugambi wihonya bwoko y'abatutsi hagati ya leta na Evariste Ndayishimiye na CNDD-FDD n'aba FDLR bakoze ihonya bwoko ry'abatutsi mu Rwanda mu 1994 ubu bigize abami muri Congo hamwe na leta ya Tshisekedi n'iyindi migwi myinshi yanyuzwe n'amacakubiri y'amoko uko gufatanya kwabo bicanyi bose kwatanguye kuvaho M23 ihagurukiye kugira igwanire uburenganzira bwabo nk'abanyakongo bandi niho Tshisekedi na Evariste Ndayishimiye baciye bahagurukira rimwe bateranya ingabo bashiramo interahamwe na za Wazalendo n'imbonerakure n'abacangero n'abazungu kugira ngo banumye zina mututsi muri kano karere ngiyo ya migambi yihonya bwoko twagira ngo turiko turagwanya yasubiriye kuvyuka gushasha ariko rero ibuye riserutse niriba ricishe isuka uyu munsi biriko biribonekeza ko hageze ko tuvuga mu majambo ivyari mu mashi bikaja mu migere tubandanya dutera kamo ababishoboye bose aho bari hose kugira ngo bave hasi umwe wese mu byashoboye ufite ibuye azana ibuye ufite igiti azana igiti tugwanye twivuye inyuma abo bose bafise uyu mugambi wo guhonya abatutsi muri kano karere ibikorwa biriko bikogwa na M23 muri Congo birashimishije biri mu ntumbero y'imigambi yo kugwanya ihonya bwoko ry'abatutsi muri kano karere turabashigikiye nico gituma turarika abantu bose baba ababa muri kano karere canke abamu mutundi turere twisi yose bemera ko muri kano karere kacu dutegerezwa kubana mu mahoro twubahana kubana mu mahoro twubahana twese kwitanga uko bashoboye kugira ngo dutuze abo bicanyi bose twongere turandurane n'imizi uwo mugera wihonya bwoko ry'abatutsi muri kano karere kose na mahoro y'umwicanyi tuzobatsinda
nino kuri iyo nkuru rero yakaneza Queen Bella dusozereye ko amakuru ya radio inkinzo ijwi y'ibiyaga binini y'uyu munsi mwakoze mwebwe mwese mwayateze yomi mugire aho muba mwubahwe imana ibarinde akagaye n'agasuzuguro n'agahwana.